It's an Underhood New Film Production, yo. Ooh, cash.
Hayi bo, umzalo njani na wena?
Hey. Ha? Uthi no?
Hey. If I'm not mistaken, unyana wakho ngiqhele apha eclassini a day before yesterday. Ndiyaxoxa class?
No.
Uphinde uzombuza phakho. The only thing I can tell you to do, we can work together, we can go to the police station. There's nothing you can do apha esikolweni. Bek suppose wena umntana uyamazi xa ungambona xa endlini. Because my thought usesendlini umntanakho. So sizayithini le?
Kudala ndayibona uyandifuna Mosliwe.
General report, i-report izokunuka manje. Uyarealize ukuba siyenza umntu olahlekileyo. Kidnapping or whatever, eh?
Hey, hayi ngathi incitha ixesha yonke le ndizowesti ixesha lamapha. Asuka ndihamba.
Jonga Lucas ehamba iya phambi kwakho. Uzawubona umprofiti. Umnike imali umxelele uba uthunyelwe ndini.
Lutho ngiyamazi umsumzithi
Ndifundini, uligqirha ungnawe?
Hey madodo, sasifunda sonke ke nalomjita ke ndiyamazi.
Jini, manqusini, ndiyadeleleka mosapha kwami. Ungena kule ndlu ayiboni uba indlu yezinyanya le. Unxibe ihlangu uthwele nalapha entloko awombathanga nokombatha. Inale
yho Jini, nxa egaba fonini. Yho nxa efuna ixesha xatshwe inja kaloku mani. Nxa into yakuthi. Sorry sani man, sorry, sorry.
Lapha nangezi flops zama China sis. Pupupu nxiba 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 nxiba.
Ey, kunini utakalutho nimxela ngezi flops zakhe zinukayo bethuna. Ey, lo tata lo yazenza kanjani inhloni? Khathonge ngokuzonukusela utata wabantu. Eish. Takalutho.
Kanitshonike. Sekhaya ndinganinceda ngantoni na? Ndandibona niqhamazela kulo mzi wasemanqoseni. Ngibekwa yintoni apha emanqoseni?
Yho tata, umntana!
Hayi, hayi, hayi. Gaba wena bekumele ba wena ucela thina basibekwe ndona not ba wena ubuze thina thina sibuza wena kutheni silapha dlalwa cima indawo onxelela le yo yabona le nifuna ndiyenze into kuyawunyanzeleka nize nebhotile emhlophe necuba lam ndikhen tshaye. Then ke ngoku ndiphosa amathambo. Amanyange akuyiveza yonke enye nenye. Sivana.
Tata ba Lucas. Uswipe zonke iindawo zikatata. Lucas, tata.
Blaga blaga nesijwejo nazo zizo zongaphuma apha.
Ayibo.
Yo yonke into eyenzayo mfo. Ungalibali icuba lam, icuba lam lifike kuqala kuyo yonke isifejwe neentoni neentoni kodwa icuba lam, icuba lam, icuba lam.
Sanengawuza
yena kumntu yiyofuna ntoni Lucas. Yayayijonga umntana wam funa uphotile mhlophe mane neblaki nesijwejwe uphindile uza nekhadi likasasa apha.
Ye mani jongxele ikhadi kasasa wena mani.
Ye mani thathe thathe
ye ndabanjani
ukahambi
nazi zwike ta kuba lakho impahla na yakho ke imhlophe uyifumile njenza sithengele ibhiya njenza sithengele blaka blaka mosu sijwetje uzangifakelela yeke mfu yabona ke mfu basivanapha ndawukuthi amakhosi ugalele ithothe ndithi amakhosi ithothe amakhosi ithothe amakhosi ithothe sivile ke siyafana eke
yazi izinto zami ezo kaloku izinto zami khanti phaa ithothe uthi qho xa usithi makhosi yonke yonke
amakhosi yamakhosi yamakhosi yebo fulindlela yebo funukanya yebo hayi yebo hayi yebo
siyavuma vumani bo
siyavuma
vumani bo
siyavuma
siyavuma
Vumani bo.
Savuma.
Siyavuma. Vumani bo.
Siyavuma.
Siyavuma. Vumani bo.
Savuma makhosi.
Vumani bo.
Savuma makhosi.
Siyavuma. Vumani bo.
Savuma makhosi.
Siyavuma. Ya, asinovuma ndiyamala umjeni.
Savuma makhosi.
Asinovuma nje.
Vumani bo.
Siyavuma.
Vumani bo.
Savuma makhosi.
Vumani bo.
Usemanzini.
Vumani bo.
Siyavuma.
Vumani bo.
Siyavuma.
Umntana, usemanzini mazali. Usemanzini. Siyavuma.
Emanzini.
Mntana.
Vumani bo.
Siyavuma.
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 Vumani bo. Vumani bo. Vumani bo.
Ndithi impendulo zenu enizifunayo zikuHulk. Oyena mntu mazi kahle kahle uphulutho nguHulk. Hambani ke nyanguHulk nazifumana zonke iimpendulo zenu. Camako, siyavuma.
uHulk.
Hey. Vumani bo.
Ngiyaphela funa nje. Shot. Ngathi uyanxila wena ngofuna. Bayixoka noxoka ke. Bayixoka. Hulk.
Ndithi ewe uHulk. Ucimande yaphatsama. Ucimande linxila njengawo. Ndithi uHulk impendulo zenu zikuHulk. Phumani phela apha. Nyeni kuHulk. Nyeni kubale nendibuza buza nento nithenda ufuna impendulo. Ndinikile impendulo. Hambani ke. Yanku Hulk.
Makalutho. Oko ndihamba imini yonke ndikhangelana lona no Hulk. Yabo ifumana kwam. Yo. Ndizayibulala inye la lwana. Ndibulala inye. Sukhala, sukhala, sukhala. Hamba wena endlini. Unyanza buya nayo unyane ethu mna. Zobuya nayo umntana ethu. Sukhala mngamo. Sukhala masambe futhi. Masambe, bulala inye la lwana. Ha! Masambe, masambe.
Lutho waze wasifaka engxakini. Yo Lutho, akutheni ufuna uyosibulala iSwat Groups? Ikhona isalamu nesowethu. Yo, idumi le ntwana.
Enina makwadini, nihlelele ndona apha, nihlelele niyenzayo apha abanye abantwana baseklasini. Khaningene eklasini, yho aniva mani.
Iva apha, yamazi ufinitisa, yamazi ufinitisa, lutoka apha.
Yabona hapo. Icela ungahamba ngoba leta share class. Ngithanda.
Now it's tearing me apart, but I had to let it out.
Up, I'm watching my feet. Yeah, I'm going to go. I'm going to go.
I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go.
I'm
going
to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm
going
to go. I'm going to go.
Mamma,
and was an island group of some goops.
Ulutho?
Ethe Ulutho?
Hayi, come. Jonga chita, lo mfuna kanti isikole kanti debane nalo. Sevan? Shona.
Shona yethu yizo le kanti izona.
Hey Mokotin, Ubu Hulk. I'm going to go to the house. Bani bonile nimcalenza mbulalanye nawo hal kwakhe. Khona.
I'm going to go to the school. So good, yeah. Pull up, man.
I am back, motherfucker. Boile, good in.
Mna, and as Nick Soluto, Lam Clanes Cole, and then Nick Soluto.
You must talk about him. Someone on the moon.
I'm going to go to the hospital.
Hayi kwadini!
Yho! Ndisentoni bafunini?
Kwadini vuka man! Ngqundo! Kwadini vuka!
Yho! Yho! Kwadini!
Entertainment Coda Records 10 more minutes. The Royal Majesty of Mahatma Empress Wena. Sir, my vocal cords became the sweetest. Mom's prostitute, she is my empress. Covered hair short of her facial cuteness. Oh my goodness, she is my sweetness with the hidden legs. Sweetness with the forbidden legs. I love those legs. As I was walking, I stumbled into a beautiful situation. Had a conversation, had my destination. Excuse me, sweetness, I don't mean to be rude. Can I admire your beauty as I walk with you? See, for your digits, I would drop my gun. Stopping at thug, run away from rehab if you'll be my drug. That's when she looked up and smiled, and I saw my keys through her eyes. Then she asked me why. I told her God promised me her just under her hook and I would no longer throw my seeds in the cloud for my queen I have found. I will no longer throw my seeds in the cloud for my queen I have found. Her royal majesty of my heart, my empress. When I serve her vocal cords became speechless. I mouse prostitute, she is my empress. And covered hair short of her facial cuteness. Oh my goodness, she is my sweetness with the hidden legs. Sweetness with the forbidden legs. Legs, I love those legs. She embraced me with a hug, said I should stop being a thug. Yes, if you run away from rehab, I'll be your drug. I saw us walking down the aisle, holding hands as the brethren played the drum. We bowed in front of this bearded man, dressed in white as we made our vows. To live with till this flesh runneth over. Promise I'll always be sober. Your face with scars and bruises, I won't bother. I will praise you more and more as we get older. And if this world tries to be cold, I'll carry you upon my shoulders, my empress. She asked me how many kids I'd be requiring. I told her as much as the creator be providing. That's when she started disappearing. As soon as I started bowing.